Anambra East constituency no lobako maybe one Anambra state table chief will be na menaka and chata ga zona to APGA also going to PDP na chata no to APGA chief menaka na chata ra onya ho ga hanwe ro gbakọ no aka onya ta kan chukwe meka mandelim otara ya oka
chief menaka mere ka mata maka na chie ya ni me APGA teni headere de nko kuputo kwo ulomi wa bo right honorable kafo guputara Kone huohu chief emeneka mereka mata na ihe batara oji na chiga na pati APGA bu koga niru na kwado governor Soludo iji wewere tetia kobrebo bibi kasima. Kona anabata ya bu onyo miwu, onye majority leader nke ya bu house, Dr. Pete Ibida, kowara nke adika nke kwesiri nabata magwa kwa ya na iho buna rulu ya dika onyo tu APGA bu nkoge nweta. Kona kwado motion maka adjournment onye nano chitanya ogbaru constituency 1 maazi nobu igwe puputara ozi ekene ya nyegara governor Chukwuma Soludo maka iwe tunata ahuhu ndi binu kukonata teni wugari uzo ndi mebigasiri n'ebe ahụ kosila di oyrokwara governor ka ogwa ndi ahụ na-alụ uzo obodo ukwu mbuka amazu ka ha gba mbọ lusie ike iji wee hụ na ebelatara ahụhụ ndị na-agafe n'ebe ahụ n'aka nke ya onye minority leader maazi onye ebuchiofo kenere chineke maka ịzọpụta ndụ onye okwuto okwu ya bụ ụlọ omeiwu right honorable okafo te na ihe mberede okporo ụzọ nke mere na agụ ọka ụbọchị saturday gara aga